Malita se amato tenu ona ya chanda yini swae. Malita se amato tenu.
Bengela manqame zolo phakathi komholo wamabhinqa ongezwe emchulo nomangamelo womkhonto wesizwe umnumzana Jacob Zuma njengoba benemcimbi ebheke ngamehla abomvu ngizwe uhlokolozi izidleke eziziqanda ngokuhlela umcimbi awuqondeze nosuku lokwethula ke kwemanifesto yomkhonto wesizwe phakathi Orlando Stadium eSoweto ngosuku lwayizo laphana ke ungezwe ubiza imbiza amabhinqa ePeople's Park ngaseworkshop eThekwini ngalolu suku uyaziwa ukuthi uzoma nongizwe badabuka enkandla babeli futhi ke ungezwe wagqunywa esitokisini wabethulwela uzoma ngosuku ke ungeza aphumela ngalo icala enkantolo yamantshe eRand Bank eGoli uzuma wabonakala ezomeseka ngaleso sikhathi ungezwe ubekhwele dilika kumengameli we-NC nakwabanye abaholi bale nhlangano ngoba ke abasala ngokudicilela uzuma kodwa ke manje usesola ngokusebenza e-NC ukucindezela inhlangano kazuma i-MK umholi ke usomatekisi kodwa eseyilungu le-MK uGodole uthe ungezwe ixoko elithengwe yi-NC ukuze ke lidayise umuntu omnyama ukuchaza ukuthi amabhinqa wonke cela ngayo kulo mbhedo omcimbi owenziwa yilo mculo ungizwe yena ugijimisa isithumbu liyakhala bese eqeda ufaka unini ezintweni zakhe njengamanje ke ubamnxamalala ufuna ukutakula abantu abamnyama yena bamfumbathisa imali ukuthi abantu baye ePeople's Park uyacela izingane zakwabo uzogcwalisa i-Orlando Stadium iphuphuma ukuze bakhiphe elokhu busalaphana osebenzisa amabhinqa ukufeza izinhloso zabo uGodole uthe ungize ke wakwenza lokhu kwi-FF kodwa ufike waqikeje manje kwi-MK no-Dr Anele King Lucifer Mthembu uthe ungize akasiye umuntu kodwa ke iphixiphixi elingenandaba nekusasa kodwa ke elicabangelisisa lokhu kuphela uthe izolo lokhu nje bebiza ngaphansi kweziketi zikanini umengameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa ngoba ekhala ngokuboshwa kukazuma kodwa ke manje usengaku-ANC ucindezela uzuma akacabangi ukuthi kukhona umuntu ongafaka ivoti lakhe ANC ngoba kusho ukuthi ungizwe kusho umlandeli we-MK eziphendulela ungizwe uthe uyabeza abantu bekhuluma abakuthandayo ngaye abantu ke sebekhulume kakhulu bekhuluma izinto abazithandayo ngendlela abazithandayo ubiza imbiza amabhinqa nje ovumelene kusukela ekuqaleni ukuthi ke uma kufika isikhathi sokhetha uyovumelana futhi ke baphinde bakhulumisane ukuthi kuphi lapho kufaneleke baboleke khona amavoti hhayi ke esebaphe noma isiphi ingxenye yabo ungezwe usola ukuthi ke kakhulu ngokubeza uzuma ngexhegu nokuthi uncoma uDr Nelson Mandela ngokuthi waba umholi we-ANC ehlihlandle lodwa maqede washenxa uthe ke akuhoxisanga futhi akavumelanga espaza shop ungezwe uthe USA awekho amaqembu amaningi kodwa mabili nje kubeni ke kuleli kunenqwaba amaqembu okwenza abantu abamnyama baphenduka inhlekisa kwezinye izizwe uthe amabhinqa ke azokwenza kahle ngokugqibela usuku lwayizolo ukuthi ke sasa libhekephi.